Best Way Record.
Wakali, Wakariti.
Tosh to practice.
Umusi nyemerera, naraye nezerewe. Ubusi neterewe, kuko nasezereye. Kwa mame mukigwa, umutima wanje, niwe wawutwaye. Buja kukugira, nasanze ari by'agaciro. Kukugira, nasanze ari by'agaciro. Yeah, hey. Ngirira kakandi, kakandi. Ngirira kakandi, nanje naremeye. Baby, go down, slow down. Baby, go down, yeah. Naraye nicaye ukwimisi genda ruguma rujuga maka nkiyumvira mbese buraroga kuko urukundo masheri kwa mbere indoto nikilala na hota nikizubana zobalia nikona wengi naona Shikeyo
jana
bavanure azange so tabu
yeah yeah
tabu tabu tushimishe abajeyi aona fata fata sinaribgaronga mata sakangwa bikimeta Julieta. Baby go down, baby go down. Baby go down, slow down. Baby go down, yeah.
Wala utwaye, mutima wanje. Wala utwaye, yeah. Wala utwaye, mutima wanje.
Jana, jana, jana,
ja, kumbitsi.